Yabanda, kwenzekalani la? Maye angiboni.
Mama chama ngichazele.
Hawu, umama akho lo.
Ungichazelana ungichazelani. Ungichazelana ungichazelani. Yinto le enihlala niyenza le. Yinto enihlala niyenza. Enihlala niyenza into le. Ezabantwana bangifakela amahlo abantu. Solo kwabangimi. Azanke ke ngiyenze emhlolweni. Abantwana bangancane kangaka. Yazi madoda bancane abantwana nabo. Bangani, ningiphathise inhloni, andisekazi ningiphathise inhloni. Angazi ukubonyana bengenzeni. Athe ngibaphathise inhloni abantwana bamaye. Awa, yazi ukuthini, abantwana babangibhalele, bancancane khulu. Imhlobo ngisolo kwabangima, solo kavelako bantwana ndini. Azange bengiyenze into efana nale basho ngokuhamba nesokana. Phambi komamami, ngidina niyanginyenyisa. Niyangisilinga ntlaki. Kuyarabara abantwana wami. Kuyokubona ngezini ngabantwana kaza banje. Abananihloni uzongitshala ukuthi mama siyaxolisa 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 ishida abayenzako le kwama sakhe kokwenza anabile ngekhe kwenzeke kwami ihloni niyenzako leyo nizayigcina khona le nizokuhamba nizozibona ngiyanitshela bantwana ngiyadila nina bantwana
Yeah, I don't know.
Hey, is all your answer. You plan is a pumin dole.
Kodi
sukungibethanga ama false accusation ngiyakubawa. Umuntu lo ngazandwe angijoli naye mntu.
Okay babe, gautharela ne. Ari tlohele once. Ngubani lo ya? Usinyikha wabona usenzimhlatha. I'm not going to be able to do this.
the friends, my nigga, I'm wearing shades. These niggas always fucking lame. They always wanna eat my babe. I'm fucking sick. She's not right here, cause really now you're causing pain. And for your weight, it's way too late. I can say you are fake, like many men. Sad face that I saw, I don't really feel no more. I'm always wishing to be strong. You can my heart, I can no more. Head to head, eye for an eye with my baby girl. I pray she's gone, I pray.